Yes, hello. Ndabaramukije nizera ko aho muri hose muri amahoro. Nizera kandi ko mukomeye hanyuma kuri micro ni jowe niho nimbere nkuko mubibona hanyuma uyu munsi nkuko ari umunsi wahariwe abakukuruke abatama n'abatamakazi uyu munsi rero hari umugwi witwa baho ufise icumari abandi wagize icukura mu kugendera abanyokuru bacu basokuru bacu kugira ngo bashobore kunezererwa hamwe kugira ngo nabo bumve yuko hakiri abuzukuru babo canke abana babo bakibakunda rero nico kintu catuzanye hano muri kino kigo rero nko ubona aha dufise benshi bagenda batandukanye turi kumwe na banyokuru bacu aha nyoko na mahoro imeze neza
turahimba no kuri mane bandanye bazigama iyo itoha ituhaye tukaboneke ngo naruno gwaruka
amen amen
ni wa mugani wacu ngamuguru yaseye busagara yirukiye mu yabusagara none hera bamara haduserutse
amaguru ya mukabusagara
amaguru ya busagara yirukiye mu yaseye busagara
yirukiye mu yaseye bisiguri kinone ganyo kivye
turarira aha bubise umutima kumahwa n'ukuri kariho na PAM yarabafashe none yari icaye aha karasa sikatukayaba saa sita tukayaba eka nuko ibibondo mujya murahate imana na kare inka ifise imitavu hari ibifise iterambere ni rwagwaruka bavuga imana ibandanye bazika turaryohewe bibondo biri hano mana uhora
okay nkuko mubibona rero reka nicare ko hanze gato nicare mbanze mbaze ubarongoye kuko murabona kurera abanyokuru bacu banyokuru bacu n'akazi kagoye n'akazi katoroshe murumva rero ko masi aha ngaha afise akazi gakomeye kandi masi imana izira bahezagira
yego yaraduhezagiye kandi irabandanye
ku bantu bazi akazi na masi wa mushobora kutubwira
ego je nitwa seri muhimba nicolette
okay nkuko mubona twashitse mu gikoni cya bene mukama turabe ingene bafungura turabe ingene murabona ko bafungura neza cyane hari no mu mama wacu ngaha umusore wacu abikora neza cyane rero dushaka kumubaza ako banze tubwire akazi na kanyoni mitwa abana
nitwa keza kimana janine
keza kimana janine musanzwe mukora aka kazi nyene
ego
muyumva gute mu gihe muko murateka ibintu bifungura abanyokuru banyu mu bisanzwe ni nkukorera imana muba muyumva gute mubikora mumeze gute muri mwebwe
twiyumva neza tubikora akanyamuneza reka nyine kubera tuba tukiza tuba twahamagawe nyine gukora ubu butumwa naho nyine amagara azadukika bukebuke cyane cyane murabona yuko ibiye dukora ni ibintu bidasanzwe kandi birusha rero mukabo turi umanganya
ariko amavuta yahenda ashobora gushiramo ibitunguru nta na kimwe
na kimwe
yego
hanyuma rero turabukora neza ubu butumwa ubutumwa baduhaye tugafasha abanyekuru bacu n'abatama tugafashanya twese kugira ngo ubuzima twese tubeho baba arasaza canke abakiri bato twese tubeho
ego bavuze yuko ngiyo bishitse ngo baka ngo bagafungura batevye ngo bigasha bitevye ngo no kurira bararira muri mwebwe biba bimeze gute
bararira cyane hari gihe tubyuka dufise amagara make tugasanga turagwaye nkajewe ngaha gitwari kumwe n'abandi ahamaze nk'imyaka cumi ngira muri ibi bintu ubu rero naragwaye cyane ndagwara amamere ni ukuvuga nk'ubu nirewe ndateka ibi bintu bukeye mu gitondo usanga nirira mu gitanda umubiri wose atanahamwe nikoma mugabo bisubije hasi ndasubira nkabandana ibituma nkakora mbega ntibishika bakababangamira mu bijyanye no guteka bakanka ibyo mwatetse swati kubera atabyo bashoboye
oya bivana n'iminsi nk'aho bagize amagara make natwe turagerageza tukaraba ibyo banka tukabihindura tukagira ngo turondere nabo ibyo kurya bashobora kugera akayabana
ariko bose ndibaza yuko atawutora ngo sinjye amavuta ya canke ayandi
ekome birashika hakaba hariho abagwaye indwara zitandukanye hakaba hatari abatarya umunyu hakaba hari abatarya amavuta mugabo natwe tuca tugerageza tukajya turabikuramo cyangwa bakavuga ati twe nturya ibiraya twe nturya umuceri cyangwa nturya igitoki urumva ibyo byose ni ibintu bisaba ingovu n'ubudo bwinshi bwo kugira ngo bashobore gufungura bose umwe wese tumurondore ku rugero rw'uwo wese ashobora gufungura
ego ikibazo cyane cya nyuma nshaka kubabaza mbega niyahe impamvu igutera kuba wumva gukora aka kazi
tubikora kubw'imana kuko kubw'abantu ibi bintu nk'ibyo umuntu yashobora naho umuntu yaba ari kwakorera amafaranga nta mafaranga boronka urabye mu bantu bari muri iki kigo washobora gukorera ngo ushobore kubafungurira bose
nuwuhe mwanya uhora wiha dufate nko mu gitondo kuko nibaza ko bafungura nka gatatu ku munsi
canke karenga ya mu gitondo ni ukuvuga saa kumi n'imwe umuntu arabyuka akaza agateka ubuyi cyangwa icyayi n'umukate hano bakaba bafunguye umuntu agaca ashyira ku nkono kuva saa mbiri gushyika saa tanu n'umunsi kugira ngo saa tanu kugeramo bitagoranye kugira ngo bafungure saa sita
yego reka tubashimire cyane
murakoze cyane
turabashimiye ko mwatwakiriye mu
gikoni murakoze nakoze turabakengurukiye ko mwaje ngaha kuturamutsa tukaba dushimye n'ibiganiro mutugiriye mukaza no kuturaba kumbure ntazobura muzodushikanira n'imbere mutwunganire kugira ngo natwe dushobore kubaho
ariko jege ndamukirije abakunzi ba vibe tv uti turabaramukije
cyane bakunzi bacu.